Ebe nwere 14 votes.
Yes.
Ụmụ anụmanụ eti 0 na azụ 40 azụ 4. Awụrụ 140 votes against onye nwere 89.
For real.
Even na agwa ha onye ihu Chukwu na mmadụ. Oh, na collection ka na na emeri gị na ọ bụ na polling booth. Before God and man, that collection center ka na na emeri gị. Ọ na eri gite mu ihe na ward, pe eri gị na local government. Ebe ha na anọ were a collect, ọ na atọcha na ga na ward gị kpọ. Na polling booth gị kpọ YPP 2, the Labour Party, Peter Obi, 1,000. He sọkwụ na.
Hey!
You know how I turn back, I watch out from 1,000.
1,000,000.
Onye nke nwere 100. Emechie 10,000.
Hey!
Nke si ịma ha. 1,000 iji ada mmiri. Na ka iji hapụ 10,000 kwuo okwu 1,000. Ihe fụ Peter Obi n'anya. Ballot box, ije enwe voters card, etua, ichere agwa ya, e capture.
Yes.
Bonded, you do mokorobia nini, ndi ntorobia, umokorobia, umabobia nini, another polling booth. They wete their own result, e compile, each of you, mwe ejide,
maki
ije koto.
Yes.